kintu tuguma turabire hamwe no muti tuguma turabire hamwe umuti wo kugabanya canke umuti wo gukura no vuga nti mu kirundi no vuga yuko ari kwa gukura ubwirabure babantu sanga bafise kwirabura mukwaha canke hagati y'amaguru canke hagati y'amatako ndetse no ku bantu canke no vuga nti no kubihimba vyirondoka. Bakunzi ba One by One TV rekansubire mvuge nti mwakaye canke mwirubivanye no mwasaherereye imbere ya mikro muri kumwe na Ilahi Steven barandereka inyuma ya kamera muri kumwe na wa mutipe yamabikora neza cyane muri One by One TV na wese uyu nini Asumani. Nkuko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu cha warubize cyamagica kuri televiziyo ya One by One no musi tugomba turabire hamwe mu kiganiro cyanje murazi yuko twa turabira hamwe imiti igenda itandukanye igenda ikivura ibintu bitandukanye haba ku mubiri wacu canke ku buzima bwacu bwa misi yose. Rero uno munsi tugomba turabire hamwe umuti umeze neza cyane. Umuti ni kibazo abantu benshi bafise, ni kibazo abantu benshi tugendana. Rero ikintu tugomba turabire hamwe no muti tugomba turabire hamwe umuti wo kugabanya canke umuti wo gukura no vuga nti mu kirundi no vuga yuko ari kwa gukura ubwirabure babantu sanga bafise kwirabura mukwaha canke hagati y'amaguru canke hagati y'amatako ndetse no ku bantu canke no vuga nti no kubihimba vyirondoka ukacyo usanga umuntu uko asa mu maso siko asa mwivyo bindi mwivyo mwivyo mwizo parti ndiko ndababwira mwivyo bihimba vyiwe vy'umubiri ndiko ndababwira. Rero uno munsi tuguma turabire hamwe umuti ukura burundu uko kuntu uzosanga aho hantu hirabura uko kuntu uzosanga aho hantu hafise ibara ritandukanye n'umubiri wawe ibara ritandukanye n'ukuntu umuntu aba asanzwe asa. Rero ibintu vyo kurondera si ibintu bigoye cyane ni ibintu bisanzwe ni ibintu bironkeka mu buzima bwa misi yose. Hanyuma abantu benshi kandi musanzwe muzi neza yuko hariho abantu nko ku bantu b'abakobwa hari abantu mbere bahora batinya ukacyo usanga baratinya kwambara nk'impuzu ngufiya ku buryo bashoboye kuduza ukwaha ucyo usanga mu kwaha kubera kumvuza uko usanga hirabura ukacyo usanga bariko baratinya kuduza ukwaha cyangwa bariko baratinya kwambara impuzu ngufiya kuri ba bantu nabo bandi hagati y'amatako ukacyo usanga haratandukanye ukacyo usanga harirabura hari n'abantu ucyo usanga mbere bariko bagira ubwoba bwo gukora amabanga mpuzabitsina kumvuza uko mu maso canke ku mubiri waho ko baba basanzwe basa atariko baba basa hagati y'amaguru canke hagati y'amatako yabo. Umuti rero wo kurondera umuti nawo suyundi ni kurondera irimawe igice cy'irimawe canke irimawe ikwiye hanyuma no kurondera amata ya mugando ama ikivuguto yego hanyuma no kuca urondera ikinzari ifu y'ikinzari kijya kinzari dusanzwe duteka mu mfungurwa hamwe n'ikindi ikindi cyanyuma ni amavuta y'inazi. Reka rero tugende ukuntu bitegurwa no kuvuga urafata ukuntu bitegurwa iyo nayo ni mode de préparation ukuntu bitegurwa mu rurimi rw'igifaransa ya ukuntu bitegurwa rero murafata ikiyiko bibiri vy'amata y'ikivuguto muhava mumbaza muti amata y'ikivuguto mbega tuzoyakora cyangwa tuzoyakora gute kandi aya mata y'ikivuguto ndiko navuga na mata wowe nyine ubwawe uzokwikorera mbega icyo kivuguto hoho uzogikora gute genda ufate amata y'amafyufyu uyagure hanyuma aya mafyufyu uyaguze uyateke umaze kuyateka hanyuma ya kekene uyakekenye kuyashira mu gikombe ahantu bataje gusubira kuyakomakoma hanyuma apre yaho nimba ubikoze ku mugoroba cyangwa ubikoze mu gitondo uzoca ugenda bukeye mu gitondo uzosanga ya mata yabaye urubu ya mata yafatanye hanyuma uzoca umera nkuye yakoroga watoye ikiyiko canke ifurusheti hanyuma naho toyakoroga ukacugomba ukatora ibiyiko bibiri muri ya mata yagandanye cyutora ibiyiko bibiri usuke mu cyombo mu gasahani kameneka canke ugombe ushire mu gikombe hanyuma uce wongera upime ikiyiko kimwe cindi cy'amazi y'indimu yandimu ufate uyihimbure hanyuma umaze kuyihimbura uce ufata amazi y'indimu uyakanyura umaze kuyakanyura uronke ikiyiko kimwe cy'indimu ikiyiko kimwe cy'amazi y'indimu uce usuka muri vya biyiko bibiri uce usuka muri vya biyiko bibiri vya yamata y'ikivuguto hanyuma uca ukoroga hanyuma umaze gukoroga uzoca ufata ifu yacaka inzara igisa n'umuhondo nibijya binzara nyene dusanzwe dutekesha twese dusanzwe tubize hanyuma ufate iki nka enkar ikiyiko apana ngo inusu ikiyiko icaka n'ikiyiko usuke mu dufuduke ucyusuka mu hanyuma ucukoroga kuko ukazogira ibinzara byinshi bizotuma kuri hahantu ugomba usige hazo cyasa n'umuhondo hararo mwico gihe uyirinda kugira ifu byinshi gikinzara ugira enkar ikinzara okay hanyuma umaze uce ukoroga uzoca uronka ibintu nyene bimeze nka creme ibintu bimeze nka pomade hanyuma umaze kuronka uyo muti uzoba umeze nka pomade ikintu gikurikira hazo hasigaye rero aho uca utangura gusiga hahantu muri cyagihimba cyawe canke ahantu hawe hasanzwe hirabura hanyuma mbega ikintu kindi kintu uzoca urondera nkaka akantuze aka esuime canke agahuzu canke akamushwara kameze neza cyane gafise isuku hanyuma rero ubu rero twaronse ya astice tumaze kuranka yo astice tuzoyisiga rimwe ku munsi ni wowe nyene ubwa uzocagura mbega ndayisige mu gitondo canke ndayisige mu ijoro se a votre choix uzomenya uti je uncaguye ngaha mu gitondo niho hanyorohereza canke mu ijoro niho hanyorohereza hanyuma rero tuzotangura gusiga hanyuma usige ukoresheje chaka kakamushware canke kagahuzu keza kagahuzu kameze neza cyane gafise isuku hanyuma utore ya creme canke wa muti ukozamo hanyuma unyukura cyane nimba ari mukwaha uhanyukure nimba ari kuyindi hagati y'amaguru uhanyukure cyane unyukure hanyuma hije kuhanyukura uzoca uhareka wa muti umireho umaze kumiraho uzoca hahize umwanya wamaze kuma uzoca urondera amazi meza hanyuma uce woga umaze koga urumva uzobikuyeho hazo basigaye ko uca utora ya mavuta y'inazi mbega mushobora kumbaza muti amavuta y'inazi mbega yoyo tuzoyakura hehe amavuta y'inazi muzogenda hariho ama butike usanga dandaza amavuta agenda atandukanye cyane cyane ya mabutike badandaza imiti y'ikirundi cyangwa imiti y'icarabu uzosanga bafise amavuta y'inazi cyangwa mu alimentation amavuta y'inazi uyabasangamo hanyuma apresa wahejeje gukura ya astice cyangwa ya creme yari yumye urarondeye amazi urihanaguye freshi hanyuma ucitora ya mavuta y'inazi rero ukaca usiga umaze gusiga ivyo rero ubigira rimwe ku munsi umaze kubigira rimwe ku munsi nizere neza yuko uyo muti canke ivyo bintu bizogutwara iminsi itanu gushika ku minsi indwi imana bidufashijemo ahantu hawe hahora hirabura hazoba hasigaye hasa nahandi nimubandanye mudukurikirana kuri One by One TV imbere ya mikoro ari kumwe na Ilahi Steven barandereka yari kora bashikiriza ikiganiro ciwe cyangwa ikiganiro canje nije sanduka ndagitanga kuri One by One TV ikiganiro canje bisanzwe cyitwa ikiganiro warubize reka rero ndabashimire mwebwe mwadukurikiranye na mubandanye mudukurikirana kuri radio wacu cyangwa kuri televiziyo yacu ya One by One TV no batumira kugenda kugira like na share mwongera mugire na sabone kugira mubandanye mubona ibiganiro byacu tubandanya ducisha kuri televiziyo ya One by One TV ciao